utyelelo lethola lapha namhlanje kwesi sibhedlele sibona umsebenzi omhlo wenziwayo kodwa ngumsebenzi osivuyisayo kodwa sinqa nguphele kuba bekufanele uba yiprojekthi eyagqitywa kudala but ilisho lokokuba sinike ii-companies iiprojekthi ezingakwazi ukuba zisebenze zowugqika umsebenzi yingxaki kodwa ke yibe lungiswayo ngokuleyo ikhampani ekhoyo iyasithembisa into okokuba kulo nyaka zayo ngojoni iyawuye ugqibulela umsebenzi sisibhedlele esikhulu isibhedlele esinecandelo labantwana esinecandelo le-TB esinecandelo loomama nootata is-100 bed hospital sibonile nangapho ugqirha bokhelwe namanesi indawo zokuhlala so ngumsebenzi oncomekayo ngumsebenzi omhle kakhulu oqhubekayo apha kodwa ke siyafunda into okokuba enye into efuneka siyilungisile kurhulumente yile yoba sibe ngocofa ishiye senze izinto ezingagqitywayo ezingapheliyo xa sithe iprojekthi iminyaka emithathu mayenziwe ngeminyaka emithathu igqitywe sigqithe apho siyoqala enye indawo enye iprojekthi kwenye indawo nendlela lena ndiyibonile esihambe kuyo sezikhona impendulo le 15 km ibifana uba iyagqityezelwa edibanisa no-N2 seyikhona ikampani seleyifikile esayithini uzokuqinisekisa uba lo msebenzi yenziwa sino 40 km osuka kwesi sibhedlele obheke edolophini ohamba kweli cala linabantu abaninzi abafumana iinkonzo kwesi sibhedlele so isiyakuxelela uba ke umngeni wona usemkhulu umzamo omhle siyawuzama kodwa ugqatswa sikazi ulufeza kodwa siyazibophelela ke njengoba sitshilo nakwinkosi yalapho uba sizawukwenza kangangoko ukukhawulelana nemeko yokuphuhlisa le ndawo kuba ke yindawo ekufuneka iphuhlisiwe ngathi ube nesibhedlele funeka ujonge i-police station ujonge nezinye iinkonzo oosasa njalo njalo abantu kube lula uba xa beze esibhedlele bafumane zonke iinkonzo endaweni enye
ukufika kwethu lapha ukuha i-implementing agent on behalf of the Department of Health Eastern Cape yenze the phase 1 in 2012 yenza i-infrastructure infrastructure development then phase 2 ke isibhedlele i-100 bed yenziwa
kutheni besimane singagqithi isibhedlele
okay qala the phase 2 iqale ngo 2016 in October i-contractor yokuqala ibe ne-problem in terms of ukusebenza and had to cede or rather kutshintsha leyo contractor wabangene enye i-contractor i-contractor isebenza ngo u-GVK siyazama construction nguye-ke owenza lo msebenzi and ke lawo ma-delays ke asibangele kuthi-ke sibe na-extra time in terms of the what we esikwenza senza in terms of the facilitation of the subcontractors ikakhulu ma-smme subcontractors currently mhlawumbe sina link over 30 smme subcontractors local abasebenzayo la
ukufika kwale project uthetha uba ivule imithuba emisebenzi for abantu abaninzi and abanye abantu bafumene i-skill abebekade bengenazo so incede kakhulu indawo yasentabankulu inkhumbe kakhulu kuka kwale project izawunceda kakhulu cause izawutshiya abantu abaninzi u-GVK uzawutshiya abantu abaninzi benezikili abanazo ookapenta ookomputendi oostefixa even ukwazile ukugruma from labels abenza abantu abaphezulu from labels abenza abantu i-safety reps into ezininzi zitshintshile zizawunikeza abantu i-opportunities ukuthi bakwazi ukuaplaya kwezinye iindawo sona isibhedlela sizawunika abantu abakude itshansi yokuthi bafike bafikelele ezindaweni bangafikeli bakhwele bahambe bayokuzibeka imadzikane abantu bala-around apha into abankulu bazokwazi ukufikelela phesibhedlela so izawubanceda kakhulu loo.